teka aundi mugisha ukwira turete Kristo we
twongere tuzamure Yesu Kristo. Haleluya! Haleluya! Weka bagira muzamure Imana cyo. Ari ku muntu utazunezererwa Imana. Agira ikibazo. Hallelujah. Mutuzi, mutuzi. Mureke tutuze twumvikane tujane. Mwenka batuzaga yemewe. Yeah, perfect, boss. Anyway.